Hey, Ramogi TV leo iko live ba.
Tuko Nairobi, tuko Mombasa, akili yangu haifanyi tangu huyo mtu arudishe wale masiasa wenyewe. Tuko Mombasa, we are going to be in Mombasa.
Wow.